Molweni namkelekile nonke kwezi chisa be entertainment. So guys, Uvuyo kazi as sibonile sonke ebe live during this weekend eposta nabantwana bakhe esixelela nge progress yakhe and abantwana bakhe ke kwi live.
They're happy, they're fine. That's for you to know. Yeah, so my kids are fine.
Sizokhumbula ke guys into yokubana Mpumelelo wake wakhalaza ngovuyo kazi ongafuni ba afonele abantwana bakhe ekungubani ekongonzulu ke nomhlophe kazi wayebhaleleke ku Facebook at that time esithi it's been 3 months abantwana bam andibafumani. So uvuyo kazi ke uye waposta iupdate, waposta ne pictures zabantwana. Guess what ke sana nanko utata Musa msele kuNompumelelo ba screenshot shotile and abantu abaninzi bakhalazela loo nto yokokubana utata Musa Mseleku nonyana wakhe are now screenshotting baye but they are stealing from Uvuyo kazi and even going as far as accusing them of being indonike monitoring spirits. Imagine guys, I don't know what people want at this point, because if utata Musa Mseleku uposta usinga abantu bayakhalaza xa ithatha xa yo screenshot, like what's wrong with screenshota if isithombe sihle guys. Xa screenshota still niyamkhalazela utata wabantu, ay guys, masingabini unfair to Musa Mseleku. So yeah, these are the news of the hour. Your thoughts, let's engage, and I will see you next time. Bye.